Vusi, angikusabi bengikubhebha, bengikunyoba, angikusabi. Angikusabi. I've been quiet. Mara mamela la. Ayakufuna amaphoyisa and anyone ombonayo loyo froster. Yabona umncane, I've been thinking about your future ukuthi I don't need to do anything. I look like I'm crazy, but ngiyakubona uyangifuna. I have proof ukuthi where do you want me? You are a froster. I have a case against you. I've opened it today. Anyone ombonayo, guys, I need uVusi alive. Alive. Like uyi froster, like I can't believe ukuthi bengibhebha I froster. Like why are you angry? I've given you ifono isebenzisayo imali yami, ifono isebenzisayo imali yami. 20,000 yefoni, 20,000 yefoni. Iwasi lokugcokayo uphoza ngalo. Iwasi engikuthengele lona le 18,000. Ama sneakers aphesheya, Dubai, USA, Australia, like you name it. Ipolo, ipolo lokugcokayo imali yami. I will give you my card uhambe uyothenga. Like angikusabi because you slept in my house for a year. I pay everything. Amanzi, ugesi, ibond. I pray. Lazini, ngikhokhela yonke into. So there's no way ukuthi ngiyakusaba. Angikusabi. And for you, uye kwa Audi using my name because you knew ukuthi iDurban July was gonna be, I was gonna be driving by Audi. Then you used my contacts, my connections. Why was representing with Audi? On ngegama lami, igama lami usazolipepa. Yeyi igama lalo gogo usazolipepa. Usazolipepa igama lami kuyokusiza ukuthi uye kubantu bakini abakudala bakhalise phansi, bakusize bathi buyela kula ntombazana uxolise. Buyela nje whatever you took from that girl, ibuyisele. And ngicela lento obhizi ngayo, lengikubophisele yona, cela ibuye kimi. Ngicela lento engikubophisele yona engeke ngiyisho la, engine proof ngayo, cela ibuyisele kimi. Hayi, ngicela uyibuyisele kimi. Give me what's mine. I'm coming for you.